Koe tau contestant hono hoko, fika taha ono ko sinilao mahe. Sinilao mahe tau taha taha fokia. Tene kau atu ki e tawha ki e lao mau. 11 years old, ko hingoa o ene mau he poni. Whaka e via e talaniti o e tonga. Ladies and gentlemen, mō paspasi mai a sinilao mahe.
Ko ku kawe ngā, ko tare niti whare mama. Tapu, mō lupe e tawa, mō fuka o kevringia. Tangala, e tu matupua ko kamatanga, mai futa i papua. Ko i whanga ia, sei galosia, whakakalaka whatonga. Ei, free, seti, ka whare mama, tare niti whakawharawhala. Tufa, pea tufa, kai meriha ka tupo e whanua. Ma mama, pea tuai tuai, i he aho ta vete ange, aha ei tue, ko rak tui o atwere niti. Ala, ma whanua, ma whak mai a, he kaila wifi arifa. Pere ake, pere, ko ake e ko anga, ko me ka kautoa. Ko kala fiama, me ka mata anga, ma ngata anga, ko te alo sia, whaka atua ma whaka ulunga anga. Pare, fo ma whala rea, ok i kai koe piki uma, ka koe paki paki ma, ma whak whak whala, i pare la lava. Vete anga ia, hai sia, ma wha sia, mei hiku hiku sila, he kata anga, a wha o mapa, ma wakalau tala. Teu haka, teu kaila, pe teu lare, he kua au kawi a whakate e te, ka whee whee, he kua tama, tupu, hata la whare. Wha mapa, a turgirangi, lata anga ha, he kaa whatu anga, a whanua. Ke me ite pe mua, tare e niti, whare mama, a kolo pe, ka whaia ta whakamalo, i hak uhinga, ma hak whonga. Ka whake ngeau, ki un mateka, o salo te whaalanga pe, o whakaanga atu, ki atu tuini, ma hapule. Lewe lewe malanga, kapta tau atu, sinilau mahe, me pere hake.
Sinilau mahe, ladies and gentlemen.